ibiro cyinshi kuri twe bazima itwongereye igihe kirekire cyo kurama ku isi nimuze tuyishime ndetse tuyubahe igitondo cyiza Imana iduhaye iki giciro cyinshi kuri twe bazima itwongereye igihe kirekire cyo kurama ku isi nimuze tuyishime ndetse
Shavu na ga